Ομαλό και φματεχίνα βοήθεια ο Παλουκί, το οποίο το Ελλάδα από κάτω, πάμε είτε φλαώσει και είναι και Αθηνή. Μπορεί να μπορεί να έρθει ο Καουσιά, από τα Αθηνή και φάει την Καού, από τα Μαριμά, από το Λόα, από το Καλά, από τα Χόνη, από το είπε ο Φιθή, από τα Χοτόα, το οποίο το Φαφά, το Λιφό, ο Παλουκί, το Μωμάνο, το Φαίγα Μαρή, εγώ είναι, Φαφή, για τον Νέα Μαρή, και να λάβα Μαϊκή Χέννη, Παγανιά Φαρμαρό, Φιγού από το Κούπι, φάει την Καού, και φοράω σε κάτι άλλο κάτω, αλλά το έχει αφήνει. Άλλο.
Manoe ka koha manoe e tau mao ha e ki ofa. O kone tāne e tau loto, kau he e tau mea kotoa. Ko iai ha tau mamahi, whakahāki he o tua, alo atu o te kaki he tene kau i hono fua. O ko hokole, ke o whakamalmano atu, e ngāhi tala whakatapu, ko tala mo kā kuhi i he katoa ngani. Kai ata mo amoao, ke o whai atu, ai ki i whakamalo atu ani. Ka ki mo a ia, o ko o toa mo atu ha whakawhetai, ki he eiki, e he ne tau hi o wha ko ne whai, ko ato pia tau toi o sia mai ai, ai a whakakolo ani. I ka i hato e lea, ka kou ka u whakataha pe, mai ka whanonga i tahi, ko i eiki pe. O atohe ni ha whakamalo, he tangata e ki whai whekausea. Te vita whinau, ko uhia, ko holo tato, pea ke lava mai ai he ahoni, ke whakakakanto ai ki i katoa ngato ani. O kua o mea i pe, ai whele mo whafo i ngai whatongia, i kai ngata pe he siasi, kai o maafu e whaimuni. Ko i ai ko o te whakamalo lahi at kia te koe, i he tau kau whakataha i he aone. O atoe ni ha whakamalo. Ke whai whi kau. Ai poto ngaue. Ai siasi. Mo ia me he eiki. Tāhi ne makeleta. No te tō hoko. Malo he tau i sipi. Pe malo he whanawhana me anenei. Ho ngā upito kia te au, ngā hi a kona ki kotoa pēa. Pēa te ukumuni a he koloto, ki hoko atu aki e whanonga. Whanomalo lahi atu lute, i ho otu kutaiwi, pēa ke me aloalo ai, i he aoni. O atu whoki he ni a whanomalo, he tangata e ki se tuhata, kai o maa whoki e tokani se tuhata. Kai pehe whuki ki he siasi, o moi a mehe eiki. Koi tā o kuanga. He nā kuanga pe, he tupu hake, i he lato whale o i siasi. He nā mohoko pe, ko ngāhi whae, mua ngāhi tamai ki a te au. I kai ngāru homo ngāhi lotu, ngāhi huwhaki. Ahi toko ni koto pe. Nā mūwha e mai ki whine mui koe ni. Hau ngai hoku lota. Pea kua mō, ai mamahe. Me tau ki ilo ta whame. O nga tu whiki moe whakamalo. Ke poto ngā oe tala voe si asi. Moe ia mehe eiki. Thank you guys for the relationships we have built. And even though I'm moving to Northcote, I will always be praying for you all. Oh, I don't need to have my mom. Kissing family, thank you. Say, go on, make it up now. Go in a bit. I can't go on to go to how you get more headlights. I can't go mea. Ko mō mao ai ofa, pia tau kau whakatahai e aoni. O rau pito ki a teo. Silivia, ka uma a belewe. O motava hamai, me Australia, ka he fuki ki toa. Koe uhia, koe fie ka unga fie fia. Moho o ki holo holo anga. O rau pito ki a teo. Whakou whakamalo la hea ki a te moua. Whakamalo ato hen ki a whangata mai. Malo e tau hi tamalele. Malo ngā hea konaki. O tō pē. Pē utui e aunga pē. Ki ha maki i whamili e ka o. O ato hen ea whamu malo. E ki he kunga he whae. Kautui pe, o mō fie fie. He kumāli kau mawahe atu. Kai tuku e longa aholo mō ngā he loto whale. Mā kautui pe, ku aho mō ngā he hoa, he fōi. Ia te au. Kau whaka mā lolahi atu. Mā kautua pe, mā lolahi. Mā loe ofa. Malo e manatu ki whaitoka. O ato e lia whamalo. Ke whamili. Se e kukui o Eleanor. I kai whaka amua uia. Te mo wala wa mai he ahoni. Ka koe uhi ka mo whaka lau lau noa. O ake manatu. Ke matau si Eleanor. Ka maro lahi ato ai ke tiki mautolo. Sa molo toto, ka mola da mai hewani, ke tau ka uwhakata. Ka maro lahi ato hemi, ke whamere o paruki. Si o mo tale loto ne nei au, i kai ilo e au, pa molo toko ape i kai kai saipea. Te uloto ato pe ma mautolo. O atua e mea whakamalo ki ia alamoni kai uma a whalansesi. Tau hi tama whaka ofa ofa. Tau lawe mo nua i kou kuse pāniti. Malo e a konaki. Pea kou tuipe, kou mo a hi tala tala i whare, kou whai ki a palo ki. A marahi ki a uma ki whanu i ka u. Thank you to my bridesmaids and Paluki's groomsmen for wanting to be a part of our day today. It wouldn't have been the hype it was today without you guys. And we'll always be here for you guys, even if you guys need a wife or a husband. E aho ni, tōma si ka vete mōma. Tā kosi e kukui, o kuto e tō tāre. Māua ka hea konake. Tā mwha māua atu, he hino i au ki a lele. O atu e ni a wha māua. Tuipe, kumo whiwhia he kuma wahe atu, kai toi hamo kamei whāwai, whanape whakatapu. Ngā hei kai milahi, ko whakamamahi. Lahi ane ku taimi whakamamahi, he ku taimi whakawhiwhia i mōua. Tako whakamaro lahi atu, mō kātaki lahi. Ngā hei loto, ngā hei huwhaki koto pe, ko mō whai ma ako. Pau sio ai, pau wako, pau ilo. Pau kou tō e ngahi lelei ko tō pē. Ke whanonga mō ia. Ke hoko atu ai, ke hoko atu aki e mā whau whamili. Tāna whakakātoa, whakamaro lahi atu ke tiki mō tōru no kotoa. me alolo a heni pako ilope ai ko vi e a ko ko fa ma no la hetu ho mo ka ta ki lahi ko ia pe ki le tu a fa tu ma no
Firstly, I'd like to thank everyone who made it to our wedding today. Thank you for giving up your time to attend. And, I'd like to give thanks to CEO Taisa Tommy, to my family, Le Matua. Maro, I'm going Kita mati.
ai wai ngā mea e mōu iai. Ka Pescau, Magreta, ko te tōre, kai mai Seduata lahi maroro, mai Seduata o Oyami Heiki, David, ko whanau ki homo lawe, ngomo e more. Ai, kaunangan, kia te ki Mautoro. Kaunangan e Mautoro, ko e kolo a ia, e koe tāpua ki ia. E koe vai o mōnga, koe vai o maa, e koe mau fie fie. E pē hoki e o mātua, e a Solomone, ka mātikiria, toi nga e siasi. E mau fie fie, e mau pata pata. Koe uhi, koe lava mai a e toko tahan, ko osu kakato no teu teu i kotoa. Pea koe fukoloa ia, kia te ki mau tōu. Pea koe ke mau ofo, to mōu mōi koe mōre, mea te ki mō tōu. Ka tiu tangate mea koe ni. Ukeare a tōma pehe, koe mata rupe ke hea. Pea koe ae whaka nai saimone u pehe. Ka tapu ha saifone, ka ewa bea koe maha. Ok pehe ae ofa, ok whai tōma taha. Pea i e olo, pe koe ui koe ae lupe, ka pae kei ke tari mai e lupe to tonu ko hono hoa. E tari mai e he koe lupe ke. Pea pehe rewa he kautonga, kua mata lupe ke hea, he koe koe lupe ke, kua e tari mai e olo ae lupe. Na e olo, pea ui, amanu o whaikina, vai o mōunga. E a mōna, e hoi lupe goni, me i mōunga hea mōni. E a kaikine makātaki, nā mata lupe ke hea, ae holo ae lupe. E a ne tāri, ae holo koe ae lupe, e a hoko ia koe koloa ke a teki mātō. Nā kai foke lupe ia anoa, koe uhi ko haka, mana, pego ui ko ha poto noa mwene lotu. Na e foke koe rupe e ia ki aake, ko ui koe olo koe e koe rupe koe na e ui mi aake. E na kai loto, ke mata rupe ke hea, e koe rupe koe e aake. Pea upe he, ai mau koloa ia, ka mai mau fie fia, upe he, ai ofa. I aha koe, ka koloa ia. Man of Haikina vai o kukuma. Ramalo lahiat. Whakamaya ulawa keke pavalo i pia keke ausia ai vie fia o kui he fai fukau i a lute pia pehe ke te au ka mai tolahe ka fai fukau ka mai kakai e sia si. Iha fine mui o kutupu e loto sia si e fai fatongia. E ngāi whatongia ke kehe pe aroa, e tūngā ko nā. E hoko pe amoi mai. E tāne i nei ke tonu, a rea nā ku whakahoko, koe mai ni rei ko toa pia ku whakahoko i me i loto i tāni te hano whakotu mtu. Te ak pehe, a e mau fie fie ko ia, aku mau tolu. Te koe uhi, koe aka e whakama mau tolu kau whaifikau, Whaama kau se tua ta, whaama e mātua tau whānau wa mai siasi. Koe hiohi koea e whānau, pia rawa. O nau mau hoa, pia what whāmini, i he roto siasi, he wiai pē ka kai li lei whe unga, mo tau whe unga, o kumaku i he roto siasi. Kwele hi haia, aruhake, hawhine mui tuka tarawo, pia hangei u whakasio si o kehe mi he roto āhu. O whai ai hanga ki tuki, o hage e ha matarupe ke hea. O ka whiai e whangarupe, i he lotu si asi o kutāwe mu whiunga, i hea mai tau ngā. Ka kai ngā tapu ki ai, Kakohi ko e mea ea kutautui mo mamahi i. O kui gai ko e totono e tangata he lau e fonuani. Ka, ko e totono whakai o tua, ko e mari. Ko e hangei ko e lau e lau e taimini. Ko e mari, a haongo mea ni kai. Ko e mari a tangata, mo e fifine. Ko e mea ea kutau mo ui, mo mate ati. E kutau hiu hia la. I koloa ko ia, ko e mahino mai. Pai hau no mate aki i, ai koloa ko ia. Koe ui ae wha maro lahi atu, kia toko e manu o tai kina, bai o unga, tau wha te au. Kovi e uloi, o kurahi lahi ho kua tongia, ke ke fuesia he wha amiri gono, ke lava mai ki ae. Pai pai ka he, tau rao pe he, na e whakahingoa Jessica, Saint Francis of Assisi, ingai. O kua kaya ke o he la au ia, ia sesi, ko hawa koe nā koe tokon lahi e ka aramoni hono feika e koe no sesi. Teka e ngatai, ka fiefia hoki te amo paruki, ko lawa mai, te ke takia paruki. Ke vai, o taftaf maari e, te pehe e ke toa ho, ko lau maa kui. Te koe ka fiefia a kui a ke ate tuka maro, ke te koe, ka maa. Siria, Tia mai Solomone, ka mai kause tuata, ka mai five kau, ka mai hoa. Ko rawa ge, e manu ofa, e kina, vai o mo unga, mahe tau fa te au, te whakakato, ai tono no, ai fai whatungea, mo tua koe ni, e tau fa rau maari, o kwhai ngei o whangasipi. Ka kohai unge lau hapu monu, ma mo tāpua, hau rawa ngei, koe whakarahi. Whakampe au ke mahino atu, ke aongo atu ke hese tu ata. Pouki kai ku hamore. Ai rau ane. Ai tau nā me koini ku mo whai hono teu ki ma mo no tere tere. Ka mu hoko, o toi lahi ane, a mo pure anga, a toi lahi ane, a mo aonga. Io, gohi koe ngāwe ku mo whai, Ukai ke tau kotoko ipe tau tōnu tau pua. Ka mou whai e teu. Ka tuka mau tōnu ke mau kotoko ipe mau tōnu. Ka mau fia fia. I e ngā ue koe e ku mou whai. Koe ufa mālo atu e lotu. Mālo e teu. I e ngā ue ka mou e lotu. Ka mou e tau kātoa ngā koe i e ahori. Tau ane pe ke fua kuiwi atu e otua. E te mou tōhon mou tōate. Kai lawa ni ulau ka lau te lau. Ka koe mau whoki koe a mau tolu koe a honi i mōga hea moni. Koe mau whoki pa koe fia fia, koe uipe, koe ofa mei i tāni ti, ko whakai nasi ake a mōga hea moni, ka maa whoki a moia me eiki, ka koe hoko, ka kau kai na he eiki, koe mea ia, ka koe tāu pore pore, mo fia fia. Ka koe asi, Koe nonga ai o tua, ai a mama o he tatai, koe ata mai ko toa pei. Opa ke ne nofo ia o mo ngahi loto, mo mo ngahi wha kau kau, ia karai si su. Koe tāpu aki, ai tua koe tamai maku maku. Koe moe aro, moe lau maari e maari o ni. Koe ia dek tau tolu ko toa pei ia, o tai ngata. Amen.
Amen.